sununara. I said he got your mama face, yeah, pretty, pretty. Ona lako shape da bigi bigi. Tukianza kesha kujiki jingi. Baba kiki goose. Oye pambio na jitesa digi digi. Kamba wataiwesa digi digi. Mpizi naongeza nizidi zidi. Sijelivye goose.